Nabaramukije bakunzi mudukurikira ku channel ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Muri ka
Turashubiye kubaha ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cha kiganiro cy'amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyapolitike b'u Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze abantu batanu batewe iteka ryo kurongora u Burundi ariko bahuye n'ibibazo byagerageje kubatembagaza mu gihe baba bari hanze y'u Burundi. Bamwe baragize amahigwe umugambi wo kubatembagaza urananizwa, hari n'abandi vyakunze ubutegetsi burabajana. Abo bantu ni bande? Ivyo byo biteroshe vyababaye ko ryari? Abo bantu sabandi? Uwa mbere n'umwami wa kane n'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yakuwe ku ngoma n'umuhungu wiwe Umuganwa Samuragwa Karoli Ndizeye kwa munani mukakaro 1966 mu gihe umwami Mwambutsa yari mu Buswisi aho yari amaze amezi icenda. Ugira kabiri n'umwami Ntare wa gatatu Karoli Ndizeye yakuwe ku ngoma n'umushikirangoma wiwe wa mbere Michel Micombero kwa 2008 munyonyo 1966 mu gihe umwami yari mu rugendo i Léopoldville muri Congo. Wa gatatu ni Prezida Jean-Baptiste Bagaza yakuwe ku butegetsi n'abasirikare barongowe na Major Pierre Buyoya kwa gatatu nyakanga 1987 mu gihe Prezida Bagaza yari mu nami Quebec muri Canada. Ugira kane ni Prezida Pierre Buyoya yarahatswe gutembagazwa n'abasirikare barongowe na Lieutenant Gaston Pasteur Ntakarutimana kwa 18 ndamukiza 2001 mu gihe Prezida Buyoya yari mu rugendo i Libreville muri Gabon aho yari yagiye guhura n'umukuru wa CNDD-FDD Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ugira gatanu ni Prezida Pierre Nkurunziza yatswe gutembagazwa n'abasirikare barongowe na General Godefroid Niyombare kwa gatatu rusama 2015 mu gihe Prezida Nkurunziza yari mu nami Dar es Salaam muri Tanzania. Abami n'abaprezida bose bagiye baradutwara bamanye ico kibazo. Ubwo ko nsohotse nzogaruka imore. Ubwo abasigaranye igihugu bazombera bizigigwa. Iki kibazo chama kitoroshe kubera ko kenshi umwami cyangwa umukuru w'igihugu ahemukirwa nabo yizigiye abamwegereye cyane aba yaragenye mu mabanga yo hejuru. Ikimenya amenya nuko igihe cyose umugambi wo gutembagaza ubutegetsi wakozwe n'abategereye umwami cyangwa prezida ataco washitse ko mu gihe abakuwe bose bigakunda babikorewe nabo bizeye. Kwa munani mukakaro 1966 umwami Mwambutsa yari mu Buswisi aho yari amaze amezi icenda. Igihugu yagitwarira Buyoya kuva aho mu ijoro ry'uwa 18 rishiriwa 19 gitugutu 1965 abasirikare n'abajandarme bakunze kwitwa ko bari abahutu barongowe na Capitaine Antoine Serukwavu bagerageje gutembagazwa rya mbere ry'ubutegetsi mu Burundi. Iryo joro Imana yarakinze umwami arabinyegeza baramubura mu ngoro yiwe. Bukeye umwami yoba yahungiye muri Congo avuye yagaruka i Bujumbura acayira indege mu jani buraya yarinza kugwa ku ngoma atagarutse mu Burundi. Mu kiringo cy'amezi icenda kurongora igihugu n'ivyari byoroshe. Maze muri ntwara n'1966 umwami yizera umuhungu wiwe w'imyaka 18 n'amezi Umuganwa Karoli Ndizeye amugena kuba samuragwa w'ingoma y'u Burundi yongera muzeza gucungera ibiraba igihugu byose. Samuragwa yagiye kumohe yabari binyegeje banyegeje umugambi wo gufuta ubwami ariko bakibwira ko abarundi batotahura gutembagaza umwami wabo maze basaba samuragwa gukura se. Aho intumbero yari uko abarundi babona ko bishoboka gukura umwami. Niho kuwa munani mukakaro 1966 umwami Mwambutsa yumigwa atambagajwe n'uwo yivyariye. Nuko ubutegetsi bwa mbere bwatembagajwe kuva u Burundi bwikukiye. Umwami Mwambutsa ntiyagerageje gutaha yahisemo kuguma mu buhungiro mu Buswisi. kwa 2028 munyonyo igihumbi kimwe majenshi na 1966 umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye yari mu rugendo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho Lieutenant General Joseph Désiré Mobutu yahimbaza umwaka yari amaze ku butegetsi. Umwami yagiye muri Congo azi ku migenderanire yabe n'umushyirangoma wa mbere wiwe itifashe neza. Kuwa cenda munyonyo igihumbi kimwe majenshi na 1966 umwami yari yagerageje kuja ku radio y'u Burundi kugira ashikirize ijambo Barundi kwabogoje umushyirangoma wa mbere Michel Micombero abasirikare bacunze radio barankiye umwami kuyinjira. Ariko naho byari bimeze gutyo umwami ntiyibaza ko hari uwo kubahuka kumutembagaza na cyane cyane umushyirangoma wa mbere yishiriyeho. Kwa 2028 munyonyo igihumbi kimwe majenshi na 1966 abasirikare barungitswe mu bibanza byose bihambaye by'igihugu abantu bose bategekwa gutaha mu mihana. Mu nyuma ijwi ry'umushyikirangoma wa mbere Capitaine Michel Micombero ritangaza mu radio y'igihugu ko Karoli Ndizeye atakira umwami w'u Burundi ku Burundi buhindutse Repubulika, ko Capitaine Michel Micombero ariwe mukuru w'igihugu kuva uwo munsi kandi ko agiye gufatanya kurongora igihugu n'umugwa w'abasirikare bise Conseil National de la Révolution. I Léopoldville Kinshasa yubu hari kure y'u Burundi kandi n'ivyo byoroshye kwiyunguruza. Prezida Mobutu nawe asa n'uwari yarabivuganye na Capitaine Michel Micombero bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia mu ntango za munyonyo igihumbi kimwe majenicenda na 1966. Umwami Karoli Ndizeye ntiyashoboye kugaruka mu Burundi yahisemo guhungira mu Budagi. Kuwa gatatu nyakanga igihumbi kimwe majenicenda na 1987 Prezida Jean-Baptiste Bagaza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga Igifaransa i Quebec muri Canada. Imbere yo kugenda Prezida Bagaza yaricura ko ariho ibitifashe neza yaragombye gusiba ariko n'ivyari byoroshye. Guhera umunsi wa mbere ashitse muri Canada ibintu ntivyamworoheye. Imyiyerekano y'abarundi bahungiye muri Canada yagumye musanga aho yaca hose. Ishavu ryari ryinshi arakarira gose waserukira u Burundi muri ico gihe ambassadeur Midonzi. Mu mibonano myinshi yagiye aragirana n'abategetsi batandukanye na cyane cyane umushikiranganje wa mbere w'u Faransa Jacques Chirac, naho nyene icuka cyari kibi cyane kuko bose bamubaza ibijanye n'amasengero ya Ekleziya Katolika yari kwarugara. Kuwa gatatu nyakanga igihumbi kimwe majenicenda na 1987 niwe yaronka inkuru y'incamugongo ayihawe n'umukuru w'iperereza w'ico gihe Colonel Ndabaneze amumenyesha ko abasoda batoyi bagumutse kandi ku butegetsi bari kubabuha Major Pierre Buyoya yari inshuti yari ntwanzangabo ivuga make cyane ariko ikundwa n'abasirikare bato bato. Yari atinyitse mbere benshi bamubonamwo perezida kuva gifise amapete mato. Prezida Bagaza yaramaze kuronka makuru amubwira ivya Buyoya ariko nta fatiro yabiha. Major Pierre Buyoya yari ntwazangabo yize amashuri menshi mu Bubiligi mu Faransa no mu Budagi. Yari muri komite nkuru ya Iprona yagira gatatu mu biro bikuru vya gisirikare. Yari muri mu bo Prezida Bagaza yizera ko bamukorera neza. Akivyumva Prezida Bagaza yihutiye gutaha ava muri Canada acipari mu Faransa yuri ndege iji Kigali mu Rwanda. Ageze Kigali baramwankira kubandanya ubujumbura kubera imbibe z'u Burundi zose zari zugaye. Prezida Bagaza ava ngaho aji Kampala aho yabaye igihe mu nyuma yungururiza Tripoli muri Libya. Yagarutse mu Burundi mu gihumbi kimwe majenicenda na 1993 ubutegetsi bumaze guhinduka kurusha rwa Prezida Ndadaye. Kuwa 18 ndamukiza muri 2001 Prezida Pierre Buyoya yari mu rugendo i Libreville muri Gabon aho yari guhura n'umukuru wa CNDD-FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Uwo munsi inyuma y'umutaga niho umugwa w'abasirikare 40 barongowe na Lieutenant Gaston Pasteur Ntakarutimana binjira kuri radio y'igihugu barambura ibigwanisho abasanzwe bayicungera barayigarurira imbere y'uko Lieutenant Gaston Ntakarutimana atangaza ko abasirikare bagize ico bita Front de la Jeunesse Patriotique FJP bahagaritse leta ya Buyoya ibwirizwa shingiro inama nshinga amateka bavuga ko igariye mu abajenosidere ko bugaye ikibuga c'indege n'imbibe z'igihugu kandi ko abantu basabwe kuguma mu ngo zabo. nivyatevye umushikiraganje wo kwivuna abansi Colonel Cyril Ndayirukiye yaciye atanguza ibikorwa byo guhagarika uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi na waca ku radio yigenga yitwa radio umwizero yasubiriwe na Bonesha FM atangaza ko abasirikare bari nyuma ya Prezida Buyoya asaba ko akaguruka abasirikare kari ku radio koshira ibigwanisho hasi ibintu byagumye gucyo umugoroba wose abari ku radio barabura abandi basirikare baza kubafasha nkuko bari babyiteze mu bucabacu baramanika amaboko barishikana bukeye kuwa 19 na mukiza 2021 Prezida Buyoya yaratahutse mu gihugu aboneka kwasa n'urushe araheza aragabisha abantu bose bosubira kwiyumvira ibyo gutembagaza ubutegetsi hano biboneka ko Prezida Buyoya yakijijwe nuko atahemukiwe nabo yizeye Kwa 13 Rusama 2015 mu gihe Prezida Pierre Nkurunziza yari mu rugendo I Dar es Salaam muri Tanzania ahari hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize yase abasirikare n'abapolisi barongowe na General Major Godefroid Niyombare baratangaje kubatembagaje ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza kubera yariko abanyori bwizwa shingiro mu kwikiringo cha gatatu kandi yariko yica abanyagihugu bari mu ibarabara babyiyamiriza General Major Godefroid Niyombare yahoze agwana muri CNDD-FDD yari umugenza akomeye wa Petero Nkurunziza mbere yanahoze abiwe bakiva mu ishamba yararongoye ibikuru bya gisirikare kuva muri 2009 gushika mu 2013 yarakoze mu biro by'umukuru w'igihugu chargé de mission yaraserukiye Burundi muri Kenya yaranarongoye iperereza ry'u Burundi hagati ya munyonyo 2014 na ruhuma 2015 Kwa 18 ruhuma 2015 General Niyombare yarabogojwe mu mabanga yo kurongora iperereza ry'u Burundi inyuma ya raporo y'impapuro 15 yandikiye Prezida Nkurunziza amwereka ingaruka z'ikiringo cha gatatu ku Burundi no ku mugambwe CNDD-FDD Kwa 15 Rusama 2015 abashatse gutembagaza ubutegetsi bari yemereye ko umugambi wabo wapfuye abatari bake baca barahagarikwa abandi barahunga Prezida Nkurunziza nawe aratahuka yinyegeje Jinaya Niyombare yasiguye ko uwo mugambi wapfuye kubera bari bawupanze bahemukiraniye ngaho benshi baremeza ko General Prime Niyongabo yatwara ibiro bikuru vya gisirikare yoba yarahemukiye abo bari basangiye umugambi haciye imisi mike Prezida Nkurunziza yavuye yakira abamenyesha makuru aboneka kwasa n'urushe na hano biboneka ko Prezida Nkurunziza yakijijwe n'uko abo yizeye yashize mu bibanza bikomeye batamuhemukiye Jinaya Niyombare nawe ntiyarakiri mu kibanza ashobora gufata ingingo Itembagazwa rya nyuma ry'ubutegetsi ryakunze mu Burundi cyabaye muri mukakaro 1996 aho abasirikare barongowe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Firme Sinzoyeba batembagaje ubutegetsi bwa Prezida Ntibantunganya bakabuha Prezida Buyoya Kuva Burundi bwikukiye abambi babiri n'abaprezida bane baramaze gutakaza ubutegetsi biciye muri kudeta Biragoye gose kumenya kudeta zoba zaragiragejwe nizishoboke. Izamenyekanye cyane niyahakije umwami mwambutsa mu 1965 zibiri zoba zateguwe ku ntwaro ya Prezida Micombero mu 1969 no mu 1971 yoba yarahatswe mu 1977 ku ntwaro ya Prezida Bagaza biranavugwa ko kudeta ya Pierre Buyoya mu 1987 yoba yatanze izindi zibiri zategura gutembagaza Prezida Bagaza harabuzwe zibiri ku ntwaro ya mbere ya Prezida Buyoya mu 1989 no mu 1992 hari zibiri zahatswe imbere y'uko Prezida Ndada yarahira muri ruhenshi na mukakaro 1993 yakije Prezida Buyoya mu 2001 no ku ntwaro ya Prezida Nkurunziza naho habuzwe zitatu naho zibiri za mbere zafashwe nk'iremenanya mu 2006 2010 2015 ikiboneka nuko kudeta zashobotse zakozwe n'abizigirwa umwami canke b'umukuru w'igihugu kandi zikunda gushika mu gihugu hari impari zikomeye be no kudadaza kudasanzwe kwatwara canke mu gihe cy'umwiheburo munini w'abanyagihugu uhenda barundi nubabwira ko kudeta zikogwa nabo mu bwoko kanaka Nkurunziza niwe yakunda kuvuga ati akari mu mpene niko kari mu ntama nta mutegetsi n'umwe yo kwibwira ko ibyo bidashobora kumushikira ahubwo abatwara bogerageza kurinda Burundi ibihe bene ivyo vy'impari n'umwiheburo maze bakama biteguriye kumbiriza abana bose bo Burundi no gutora umuti w'ibibazo hakiri kare. Aha niho harangiriye ikiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike bo Burundi. Tubibutse kugira commentaire ariyo comment, like ariyo j'aime no kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share naho ubutaha.